igwirana ry'abantu ni ikibazo gihambaye cyane abantu bafata minenegwe cyo hari abantu mara mbona nkubuga sanga afise abana munane abana munane hageze ko baje ku ishure agaca yiruka kurondera muvyara we mukuru we ngo rega ngo rabo kuntu uwo mfasha ngo abana ngo je nabuza amahera ko bajana ku ishure igihe wabavyara ntiwamubwiye ngo uraburitegura niwe wuzori hamakaye je ndiko ndavyara abana ugasanga amashure yatubanye make make kubera abana ni umurengera nagira ndababwire yuko uburundi bugira bugere urugero abarundi barengera igihugu cyabo erega n'Imana ikiremisi yarateguye neza abakwiyise iyo rero uciye urengera iby'Imana yaguhaye bavuga ngo yaguhaye umutwe uryana n'ugutwe uburundi mumenye ko ntibwaguka iyi ni muwe muri galera amayeri y'ingene turima tugira amagorofa tugerekeranya imirima none tugire gute iki kibazo rero kigwirira ry'abantu nagomba nsaba abarundi bose umwe wese akigire gwiwe kumva ngo nukubera ngo bavyaye bibaruka ku buntu mugaca muguma mwibaruka intahekana none wewe uzobavyara abene gihugu bandi bace bakurihira nawe barihira none ayo mahera zovahe rero atamwikora hari tuzopfa nk'abinyoni hari nabatangwe gusaba ko ho bingingo zifatwa ku muntu avyaye abana benshi iya abantu babaye benshi no kubateganiriza kazoza bica bigorana nico itombona boro baguma baba benshi kuko ntamikoro asubira kuboneka no kuvuga igihugu twakirengeye ejo ntihagira abazovuga ngo uburongozi bw'igihugu bwananiwe mu gihe ari twebwe abarundi nyene turiko turi.